Ndi kho vha ṱanganedza kha ino pfunzo ndi tshipiḓa tsha vhuvhili tsha pfunzo ya vhuṋa dzo fhaṱiwaho kha vharoma na kha katekasima vhashu. Ndo takalela uri ri sedze tshipiḓa tsha vhakolosa ri tshi kho fhaṱa hedzo pfunzo kha ri rabele. Muṋe washu mudzimu washu vhone vha tshilaho ri khou ḓa phanḓa havho ri khou funa u vha renda na u vha khoḓa u vha livhuwa vhutshilo zwoṱhe zwine vha khou ri itela na kha tshifhinga tshenetshi. Kha vha ri hangwele hera vha khakhela vha ri farise nga ipfi ḽavho na ḽine ra ḓo ḽi vhala nga tshino tshifhinga u ri alusa u ḓivha vhone u fhaṱa vhushaka navho dzinani ḽa Khristo. Amen. Vhashu ndo takalela uri ri sedze tshipiḓa hetshi tsha vhakolosa, ndi vhakolosa ndima ya u thoma u bva hafho kha 3 u swika kha 8 ine ya vhalea nga heyi nḓila. Ri dzula ri tshi livhuwa Mudzimu khotsi a murena washu Yesu Khristo musi ri tshi ni rabelela nge ra pfa zwa lutendo lwanu lwa u tenda Khristo Yesu na zwa lufuno lune na funa vhakhethwa vhoṱhe ngalo. Ri ni livhuhela tshifulufhelwa tshe na vhetshelwa tshone ngei ṱaḓulu, tshe na dzula no tshipfa kha mafhungo kana kha fhungo ḽa ngoho ḽa mafhungo maḓifha ḽo ḓa kha inwi huno na shangoni ḽoṱhe ḽi khou bveledza zwivhuya, ḽi khou hulela sa zwine ḽa ita kha inwi, tshe na pfa u tshilidzi tsha Mudzimu na ngoho na tshitalukanyo. Vhunga no funzwa nga Epafra mulanda nga riṋe a funwaho ane a vha mushumi a fulufhedzeaho wa Khristo wa u shumela vhoimi, ndi ene we a ri bulela zwa lufuno lwanu muyani. Zwikhagala, Paulo ha ngo thoma hetshi tshivhidzo, tsho thomiwa nga Epafra, ndi ene o ṱavhaho itsho tshivhidzo tsha vhakolosa. Zwi wanala hanefho kha vhakolosa ndima yo thoma 7 na 8, u khou ṱalutshedza zwezwo Paulo. Mara musi a tshi khou zwi ṱalutshedza, u khou sumbedza zwithu zwavhuḓi kha hetshi tshipiḓa zwine nda khou zwi vhea kha ṱhoho ya uri mafhungo maḓifha a fhaṱa kereke, a fhaṱa vhushaka, a fhaṱa vhuthihi, a fhaṱa na vhukhethwa ha kereke. Ndi arali vhone vha tshi khou ri kereke i nga fhaṱiwa nga mini, hani, vha vha tshi fanela uri mafhungo maḓifha ndi maḓi maḓifha, ndi tshiḽiwa tshavhuḓi. Vha zwi vhona hani? Hu na zwithu zwiraru. Ndi zwone zwine a khou zwi amba fha. Tsho thoma tshazwo ndi uri o ḓala ndivhuwo na zwikhoḓo mbiluni yawe zwine a khou zwi isa Mudzimu. Waya a tshi khou ralo, u khou ralo ngauri u khou vhona mitshelo ya lutendo, lufuno na fulufhelo. Lutendo lune a vha zwi vhona uri vho tenda Yesu, vho ṱanganedza haya mafhungo maḓini nga lutendo. Zwa vhonala nga lufuno lune vha nalo na kha vhaṅwe vhathu. Zwa dovha zwa vhonala na nga fulufhelo uri naho zwi tshi khou konḓa vhutshiloni vha kone u konḓelela, vha bvela phanḓa, vha na enka, vha na tshithu tsho vha tikaho. Ipfi ḽa Mudzimu ḽo vha tika, vha kona u fulufhela na u pika zwo lindelwaho zwi sathu vhonwaho. Hezwo zwithu zwo ita uri Paulo ari ndi khoḓa Mudzimu, ndi renda Mudzimu ngauri ndi khou vhona mitshelo ya vha Galata 5 verse 22 na 23. ndi a vhathu vho tendaho vho kwambatelaho Kristo. Vanga davi lo nambatelaho muri walo, li wana maḓi, li wana vhutshilo kha muri, kha midzi. La ita mitshelo ya vhuḓi, ndi khou i vhona, yo no vhonala, yo ambiwa ngayo. Mara ndi khou ṱoḓa uri ri pfukele kha tshithu tsha vhuvhili. Tshiphiri tshihulwane hafha ndi ipfi ḽa Mudzimu. Zwino heḽi ipfi ḽa Mudzimu a ḽi dzuli kha smartphone, a ḽi dzuli mbiluni, a ḽi dzuli mulomoni, ḽi fanela u hashiwa. Ndi heyi khaedu ine nṋe na vhone ra fanela u i vhona uri Epafra ha ngo fhumula. Na musi nyimelo dzo vha dzi tshi khou konḓa, o ya muḓini wa hawe Kolosa a funza. Challenge kha nṋe na vhone ndi ya Vharoma 10, hafhaḽa kha 13, 14 na 15. Uri ngoho ezwi zwine vhone vha vha nazwo mulomoni wavho, o vhutanzi vhune vha vhone vha vhutenda swonda iṅwe na iṅwe vha ri ndi a tenda. Tri a re na murwa u na vhutanzi, 1 John 5:10, vhone vha na vhutanzi, vha fumula. Vhaṅwe vhathu a vha nga ḓivhi, vho honelwa nga tshivhi. Vha ḓivha vha Roma 8:7, ito zwi amba uri vhathu vho honelwa nga tshivhi lune vha nyala Mudzimu, a vha funi Mudzimu, ndi maswina a Mudzimu. Zwino vha ḓo huwelela hani vha songo mupfa a tshi ambiwa? Awe vha ḓo a pfa hani hu si na ane a kho a bula, ane a kho a huwelela? Ende nṋe na vhone ri na vhutanzi haya mafhungo. Ndi ane aḽa mathihi a uri Mudzimu o funa shango zwingafha ngafha, a vhuya a ṋekedza murwa wawe mubebo wa eṱhe uri vhoṱhe vha mutendaho vha sa lovhe, tshavho hu vhe u tshila tshoṱhe. Zwino Yesaya o zwi amba uri zwi nga mvula na ṅwando zwa wela mavuni, a zwi vhuyi fhedzi, hu vha na mitshelo. Zwino ndi heyi mitshelo ine Paulo a khou amba uri nṋe ndi vho thoma u i vhona. Ndi khou vhona lutendo, ndi khou vhona lufuno, ndi khou vhona u konḓelela, ndi khou vhona fulufhelo. Heyi mitshelo a i ḓi nga yoṱhe, heyi mitshelo i khou ḓa ngauri hu khou funziwa ipfi ḽa Mudzimu, vhathu vha khou ḽi thetshelesa. Musi vha tshi ḽi thetshelesa, vha tshi tenda Kristo, hu vha na mitshelo heyi. Mara zwi khou ṱoḓa nṋe na vhone ri tshi ri a ri nga neti, ri ḓo shuma, ri ḓo huwelela, ngauri ri ḓivha uri maanḓa a Mudzimu o tshidza vhathu, ifha zwo to ambiwa kha Vharoma 1:16, uri haya ndi maanḓa a Mudzimu. A vha ambi zwiṅwe, vha amba Kristo fhedzi, o ḓaho, o tshilaho, o tambulaho, a tshi fela vhathu, a fa a vuwa, a ri ṋea fulufhelo. Zwa ambiwa kha Katekasima ya Heidelberg uri tshi ri fhumudzaho musi ri tshi tshila na musi ri tshi fa ndi mini? Tshine tsha ri ṋea dakalo na musi ri tshi khou tshila, na musi zwi tshi khou konḓa ri kha COVID-19, na musi ri tshi ḓo fa, ndi mini tshine tsha ri ṋea fulufhelo? Ndi uri ro tenda Kristo, ri dzula ri kha Kristo, ri nga khovhe i re maḓini, ri nga ngwena i re maḓini, ra na maanḓa. Zwino hezwo zwithu zwoṱhe zwi khou ṱoḓiwa nga muthu muṅwe na muṅwe, mara zwino zwi khou ṱoḓa vhaavhi vha heḽi ipfi ḽa Mudzimu. Vhashu, tsho fhedzisela, zwi khagala hafha kha Vhakolosi ndi zwone uri vho vhona mutshelo. Ndi tshithu tsho thoma tshe rambo, vha khoḓa Mudzimu, vha renda Mudzimu. Ndi dzikereke dziṅwe dzi re nnḓangi, ndi vhaṅwe vhashumisani na Epafra vhane vha khou pfa vhutanzi hovhu, vha renda Mudzimu. Mara vhutanzi hovhu ho ḓa ngori Epafra na vhashumisani navho hanefho Kolosa vho amba ipfi ḽa Mudzimu vha sa neti. Zwi to ambiwa hafha uri ndi vhashumi vha fulufhedzeaho kha u hasha ipfi ḽa Mudzimu, vho hasha heyi mbeu yo mela. Mara zwino ndi khou ṱoḓa u amba na vhone uri hafha fhethu na dzi thaidzo dzine rine ra ṱangana nadzo, na zwithu zwine zwa ri kondela musi kereke yo no vha hone zwi a kona u ṱanzwiwa, zwi a kona u fhaṱiwa, ra ḓi fhaṱela kha Kristo. Tshihulwane ndi uri ri vhe na focus, ende ndi zwone zwine hafha focus vha i pfa i hone hafha ya uri kha verse 6 heli ipfi haya mafhungo maḓivha kha vhapfa o ḓa kha inwi huno na mashango na shangoni lothe. Heli ipfi haya mafhungo maḓivha hei ngoho i khou bveledza zwivhuya. Ri ḓo amba nge zwithu i khou bveledza zwivhuya, ende nahone zwi khou hulela. Zwine Mudzimu a kho ita nga ngomu ha vho inwi, locally, regionally, ipfi ḽa Mudzimu ḽi bveledza zwivhuya. Tshe na pfa a tshilidzi tsha Mudzimu nga ngoho na tshitalukanyo. Zwino ndi khou nyaka u amba nga vhuthihi hashu na vhushaka hashu nga tshashu kerekeni, mara vhuthihi hashu, vhushaka hashu, vhukhethwa hashu na dziṅwe kereke. Hezwiḽa zwe hangei kha Vhafilipi hapfi Vhafilipi 4 verse 8 tsho salaho vharathu zwi re mafhungo ngoho na zwa vhugala na zwa u luga na zwi na zwo ṱambaho na zwi tamisaho na zwa phungo mbuya na zwi re vhuvhuya kana zwi khoḓwaho, elekanyani zwenezwo. Hezwo zwithu zwine zwa khou ambiwa hafha zwo ndi musi ro ṱoka roṱhe ri tshi tendelana roṱhe uri ṱhoho ndi nthihi, ndi Kristo, a pfiwaho ndi muthihi, ndi Kristo, ipfi ḽawe. Hezwiḽa zwine zwa ambiwa kha Mateo 28 verse 19 na 20 uri ri ḓo funza na zwoṱhe zwe Kristo a zwi laedza. Foundation ndi nthihi, ndi ya vhapostola na vhaprofita. Zwi ḓo bva kha iyo foundation. Bivhili ndi thiko, ndi tshiko, ndi ṱhuṱhuwedzo, ndi tshikalo, ndi zwone zwa phanḓa vhutshiloni hashu, ndi zwone zwine ra ḽa zwone, ndi zwone zwine zwa ri ṱambisa, zwa ri ita vhathihi. Ngauri Yesu Kristo o fela zwenezwo, malofha awe ndi a thengo khulu, o renga hei kereke, o renga miraḓo ya kereke, ndi muvhili wawe, kana ndi kereke ine a wanala fhethu vhupo, kana ndi kereke ine a wanala kha dzingu, kha shango, kha ḽifhasi lothe, yo thomaho kha Adamu u swika kha muthu wo fhedzisela, i fanela u vha nthihi kha Kristo. I fhaṱiwa nga kha foundation yeneyo nthihi ya vhapostola vha Efesa 2 verse 20 yo ṱanzwiwa nga malofha a Kristo, 1 Peter 1 19 yo waniwa nga malofha a Kristo, yo waniwa nga mafhungo maḓifha, maanḓa a Mudzimu a u tshidza, vha Roma 1 verse 16 yo ṋewa muya muswa, maanḓa maswa, Ezekiel 36 verse 26 yo swaiwa nga muya wa Mudzimu, vha Efesa 1 verse 13 na 14. Zwino heyo kereke ine ya fanela u shuma i tshi pfa Kristo i fanela u wela vhuthihi na dziṅwe kereke na vhukhethwa hayo kha Kristo Yesu. Zwino ngavhe Mudzimu a tshi vhafarisa uri hovho vhuthihi na vhukhethwa na ngoho vhufhaṱiwe kha u pfa hashu mafhungo maḓifha, sa zwine kha Vhakolosa 1 verse 6 ya khou amba uri hei ngoho haya mafhungo maḓifha o ḓa kha inwi huno na shangoni lothe ḽi khou bveledza zwivhuya, ḽi khou hulela sa zwine ḽa ita kha inwi tshe na pfa a tshilidzi chamzimu nangona.